Hey, mami. I've missed you. I'm going crazy, man.
La beca rebuel ine na kuye wa mchoza ni vela
nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa apo ila shilala no chulo na ba munyu chulo ine oh na ba munyu chulo ine shilala no chulo
Kavida Johnson ku conquere te mulandu Einstein conquere ni fika kale mushi la conquere no kulaba kuli Johnson po toiletita nana kushita ne chitenge cha chipa te mulandu ne fona bana chita walandelela ku mami nesta bali Johnson na lufyanya kuipisa epepo janju bushi kunesta pepele la fyati mami kachinje no kutampali nyuna machenji
nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa Nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa apo ila shilala no chulo na ba munyu chulo ine oh na ba munyu chulo ine hey, shilala no chulo ine hey, na ba munyu chulo ine shilala no chulo
Tualite mwana kwa timenshi nesa viva lesho kuposa masumbu no kukumbwa Tuache tegera femulilesa wankumbu Alitutemwa, alitufuila, pamu salaba Echirenga ndeyu kishoko mwaba Ichitemiko chesu talibyalika Echirenga bambi vale baramuka Mwalimpela, abakashi, no mwana, lejina, yes
Nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa Nalikutemwa mami ndakufuluka ukawela lisa apo ila shilala no chulo na ba munyu chulo ine oh na ba munyu chulo ine hey, shilala no chulo
Shabana ba filimba Barista boys in Zambia Jim boy Ewa ikate filimba Kwa kwa vipa
Another Jimbo on the deck, baby.
It's Big Orange Record.